ambili ndikafusa kuti amweni kujana mafuno kapanga kujana umva aye ine mafuno aye asende ndizikaledzera eh ene ngamva eh ine ndikakhanda azikazi mwakuti mwakuti azimaiso wava ine ndifuna ndikakhanda azibambo mwakuti mwakuti sokuti umwe wathu wantu timakonda zinthu kumano chifaya kuziletsa zinthu zina zake siti mazibanga ndipo Allah akatilipira ndithu pakupirira kwathu ndipo tizikhanthu olimbikira ndichifwa lonjezo la Allah ndilonjezo lenileni si lonjezo longokamba yeye ndiye tikhale nasilamu opirira pamene mavuto atigwira kuti umakhala opirira pakupirira kumeneko kuti kadabwa tsiku lomaliza tili ndi zabwino zambiri chifukwa cha kupirira kwathu ati tikadaona kuti izinso ndinapanga bwanji ndi anthu ena akalakalaka kuti bola moyo wanga wonse unakakhala wa mayesero okhaokha kuti ndinakakhala ndi zambiri chifukwa Jannah sitikalowa chifukwa cha zintchito zathu tikalowa ndi chisomo chifundo cha Allahu subhanahu wa taala pali nkhaniso ina imandisangalatsa kwambiri akuona kuti tsiku la kiyama pakapezeka kuti munthu akalowa ku moto afodi alibe zabwino komano pa zoyipa zake zonse ndi zabwino apezota ndi chabwino chimodzi zina zonse zoyipa akalowa ku moto amene akapanga zoyipa ndipo pakapezekanso munthu wina amene amagwira ntchito yabwino kwambiri komano angopelewera chabwino chimodzi chokha kuti akalowe ku Janna ndezikapeza kuti munthu chakalowa ku moto chakana kuti amwe tengani chabwino changachi nendi wa ku moto basi inomu kalowe ku Janna ndi Allah akawayimitsa anthu amene aona kuti daimani kale zitheka bwanji ine mulungu amene ndili wachifundo kwambiri kuposa cholengedwa china chilichonse pa dziko lapansi koma ndikupatsa ndikupeza kuti ndikuuza kuti ukalowe ku moto chonsecho nzako akutha kutenga chinthu chake chabwino chake kukupatsa iwe kuti ukangolowa ku Janna iye akalowe ku moto basi nonsenu kutiyeni mukalowe ku Janna ndiye mutha kuona aona kuti Allah amatipatsa zabwino zambiri pa moyo wathu amatipatsa zinthu zoti tikapanga account ubwino wa maso okha ndi zinthu zimene timampangira Allah tiona kuti sitimulipira kena kalikonse ndipo Allah samafuna ntchito ya ife ife ntchito ina iliyonse imene timapanga timazipangira tokha sitimpangira Mulungu yaye ndi Allah samaluza koma oluza ndi ifewo.